back from Europe, and we did some performance in Europe, and we're working on more material now.
Thank you. Da 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 Yeah. Ciao Alessia Basino.